nganama, numbers. When we're looking at using random numbers from 10 through to 100, this is how we would write it out. Rua tika matahi, rua te kau, two tens, ma tahi, and one. Toru tika matahi, 31. Toru te kau, ma tahi. Whātiko mā toru. 43. Whātiko and the mā toru. Mā toru. So 69 would be ono tekau mā iwa. Ono tekau mā iwa. Kia ora.